mota driver ka hawo wannan mota ka tuka don kai.